Ki te poiwhana, I pai te mahi a ngā kapa poiwhana Māori I te whakataetae Wainganui ngā iwi taketake I tūkia hi tereiria I ngā rangi whakatānei. I tuarua te kapa mō ngā tama kei raro I hoi te tekau mā whā ngā tau, ara te kapa Toki Toa I tō rātou wāhanga o te whakataetae. I toa whakaihuaka te kapa wāhine Māori I tō rātou wāhanga, kāre hoki I hinganoa I whakaingoatia a Natasha Reiri, hei kai tākoro wāhine o te tonomana.